My boy.
Boss.
Mambo vipi?
Poa boss.
Ozabie?
Na nazo bien boss.
Nimefurahi sana kuongea na wewe.
Mimi tu boss.
Wananchi tuna furaha sana kukupokea.
Asante boss, mimi na mimi nyumbani akuja kufanya kazi.